karirimbo se
shyirama karirimbo ntanga icyacumi kimbavu na kamwe ka cyacumi kimbavu n'amataye kashyiriremo kashyiriremo we yo kashyiremo
kavuga ngo ikiza kutaka.